masanga haya ishi. Chesi ya mshahara sio kazi, njo, 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 njo.
Masawa kote.
Unajua watu wengi wembamba wembamba wakali kama kina Jet Li, Bruce Lee, Jack Tan Pien Lee, Mchokus Lee, Kathungu Lee.
Kimbia! Mshirifanya pumba misi mwonga. Kimbia!
Zakuwa kuna noma.
Kiwanda cha Mazagazaga, kokoro anaipata pato.